ndị ba anyị kere m ụnụ ọmụnwa bụ ichie asị akpọ nuwan na Biafran land ala ha ji nke Istanbul. This title of this one is title Igede. In the memory of Chief Celestine Ukwu, aka na-akụ Igede ga na-eme nkwa. So ana m ekele ndị IPOB Turkey, na-ekele ichie Maazị Eze Ndị Okolie, our national ekelekwa gị. Ugo ama ndị a na eze ezi Okoye m ekelekwa m. Kene George ọkwa aka m ya gaziere unu na so
Thank you.